amawulire gaagano nga gakutuusibwako Yusufu Salim. Abayimi ba Good Life Radio ne Wizo bwe twogerera baliira ku nsiko omusasi waffe kaaga kwe kujjo.
Amagoba gange gabukwatse nsalwa, songa manyi gange lwaki oyagala okufuna mangu. Oyagala bineme ebyange byononeke, abaguzi badduke firwe gwonyumire.
Natandika okwekozesa banoonya ng'ensowera.